Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ami ala foka barkada ka ala kira foka konyumando ka karamogo fo Usman Sherif Madan Haidara ala ganna fana barkai ka fafu el ajizigiru Suleiman Jara ala ganna fana barkai akulu ba denga na ka kalande mangana no ezigiru solo ka prince shokoi ni ala sona makabodoro ka foka no nyogo nyena an kontane no an farifoni neno ka sabuke mamina production group sanale manager jine olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o jara ka concert belebeleba min labɛn ala sɔnna concert surunyana ka ban biye bɔra karti bɔra 4,000 2,000 1,000 depuis sisan biye bɛ ka san togo min na a bɛ ka san ten donc ka bɔ k'a fɔ kanu ɲɔgɔn ɲɛna a y'aw teliya ka biye san yan'a don cɛ ni ala sɔnna a ma a tɛ kɛ basi ye k'a nan dɛsɛ ni mago bɛ biye la i bɛ nin numéro in wele dɔrɔn ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo merci
le 27 concert janvier Allah sonna.